Nangu uQueen lo lekhipha amafayili ngale. Uyabuzwa ke kwi-interview ukuthi babangani noBabes. Useyasho ukuthi no, sinoBabes oDumo sasi-right. uBabes wafika wenza music video, watsheleka i-weave yami. Uma etsheleka i-weave yami wenza music video, hhayi ke nami ngimnikezeke, ehambeka shutha. Kudlula isikhathi uBabes sekufanele abuyise i-weave. Akasayibuyisi i-weave kaQueen Loli. Tuseshutha ngayo wenzani. Hayi ke, adinwe kuQueen Loli kanti usedebheni. Ambuza athi iphi i-weave yami, athi akekho yena endlini, i-weave hazi igqokile noma kwenzakaleni, akekho kodwa endlini. Hhayi uQueen Loli akakwazi weSivile, athatha uJumbo. Ngazi uJumbo uthi uba kusho yena kodwa uthi athatha uJumbo. Athatha uJumbo wayazi ama-directions aya kaBabes. Kwangenwa emotweni, kwayiwa kaBabes. Makufika kaBabes, bafike bakwakuthi kwagcina ama-artist. Afike ama-artist anqaba ukuthi angene. Hhayi agcine engene ngenkani. Uma ingenile, kusho ukuthi uBabes wabemcashisile. Uma ingenile uthi wangena waqonda ekamereni, wafica umbhedo oyisikephe. Uze wathi ugirl uyabona ukuthi leli culo lithi umbhedo oyisikephe laphuma kulo mbhede wakho uBabes. Hhayi-ke uBabes-ke nombhedo wakho oyisikephe. Uthi wakuthatha umatrasi wawulahla le, uyazi vele ukuthi la ifihla khona into zakhe. Uthi wakuthatha umatrasi wawulahla le, wahosha i-weave yakhe, waphuma, wamvimba uBha. UBha wamtshela ukuthi no, ngeke uzuze uyenze leyo nto, awukwazi ukwenza kanjeni, asamadoda ungasihloniphi. Uthi nje wambharajela naye, wamtshela ukuthi i-weave yakhe le, i-weave imali yakhe le, kwasha kwacima kanjani. So i-beef yakhe noBabes iqala lapho ukuthi uBabes watsheleka inwele za 11,500 ezayithengwe eMusgrave eyokwenza umusic video wangabe sayibuyisa, shuthi kahle kahle wayesemtarela.